kwanza huru na vana ukula kimiziko kuche bona likari likuleha alamu wangu hachelewa
Jaza, petroli, jaza.